Tested positive. Kadiere kanyo kendo nyocha wan gi ji 22. Nyochung' nyocha nyo wan gi ji 12 mobedo tested positive. Nyo sani nyo wan gi ji 9 mobedo tested positive kuom sample 62. Matiende ni kuom ji 10 mawuotho, kidhi kuom ji 10 tibiro nwang'o ni ji 3 gin infected. Koro en kwayo mara kendo en kwayo mowuok kuoma kaka jakom mar komiti marango wach mar COVID ma Siaka, ni mondo wadog kama ne wantie e wave mane mokwongo, wave mar ariyo, nikech kacha ne Siaya safe mokalo. Koro en order mara machiwo sani ni chiro maboro, chirni duto onego bed ni protocols mane nowach mar luoko lwedo, mar social distance, mar mask mondo ji oluw. Kiny wan gi chirni, chiro Boro, kiny wan gi chiro Ugunja, kiny wan gi chiro Bondo, kiny wan gi chiro Yala. To aya kwayo mondo ji odhi kanyo ka nigi mask, kionge mask kiny iteri, kok kamano to kik ichandri dhi e chiro. To kidhi e chiro, to keep social distance. Kidhi e chiro, to mondo iluw protocol mar logo na kadhalika. Nikeche, kasewacho ni kuom ji 10, ji 3 nikode. To mano matiende ni gini ok en gima ber kata dichiel kuomwa. Omiyo wadog kama ne wantie cha, to ka gini biro rumo, to maisha wabiro dok go kama ne nitie. I Alego, West Alego, kiny wan gi liel maduong' mar ng'at miluongo ni Welto Okello, jauranga. Wang'eyo ni kiny ji nyalo dhi kanyo mang'eny. Wadwa kwayo ji ma ai gweng'no ni kik gidhi e liendno. To liendno bende wadwaro ni kabeto saa 4 oseik, wabiro oro security iliete makiny mondo bai saa 4 onge liel ma pod koyik. Chiemo ma iliel should be completely out. Ka nitie chief mochiem iliel igweng'e, to ong'e ang'ea ndalo ni mar tich bende chal mana marumo. Omiyo liend Consolata Nyango bende Central Alego ka ging'e ni piny ok ber, ok orach, kich wabiro oro askache to kang'o mako ji to nuu, to kiluwo protocol gi to onge ng'at machopo kuomi. Jena Yugi Tiko bende North Alego, liel man North Alego no bende wakwayo u no ka udhi to udhi adhiya to saa 4 oseik, to chiemo bende kik chiem kanyo. William Onyango Alunga Bondo Ibarka Nyango saa 4 oseik. Peter Odera, dhiuru liel to dhiuru jomatin, kidhi to in gi protocol makare. Muchari Masiaya tetetetete onego bed ni observe 48 hours mondo yik ji. Ka ng'ato nindo tho to tieko 48 hours to selal kode. Ero uru kamano.